jungle, a mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Uyimbube. Uyimbube, 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 Uyimbube. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Uyimbube, 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 Uyimbube. Hush, my darling, I feel my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, I feel my darling, the lion sleeps
night. In the jungle, the mighty jungle.